badew anyabe misri nchaya la de gelayo gelaya banga jamana kono misri ko gelayaru
odo
santuna rfc soro foi ter misri nchaya ko
odo hadra
misri ka chayoro yorola alaka hereti
nam te
kasoro misri ma chaya ta here kumbe malikono ya kasoro misri ma chaya ta here kumbe malikono ya kasoro misri ma chaya ta here kumbe malikono ya kasoro misri ma chaya ta here kumbe malikono ya wallahi hali bamanan lela malikono ya san kumina here be da pale kuro
ah
waya soro boli sobe dugu aboli sobe ni ka chaya mo wai otumai ndela here kumbe dugu kolo kaya
hatta
aya la jik la ra kuma tew ntika ka afoy jine moriala mi nyera o yeba obi soro ya halibi le temena anve ya ala toko kunga toko kafo
ah
le temena ya morla ka kunga toko
fa
allo morla ka ka doko tuma na hera kunga cha
kodugo
ni na na duma mi jiri la ko motigi ni na na don mi jiri la politiki ni na na don mi jiri la nyatiki alors ñani komoni boli fasoni blonda damu otlé hera sorola fambe kay me depuis que unna na kwala e kele yede boli e galo yede aduna ta borota adam nana ka komoso chichi
ah
we komoso be kar ka boyo yo mu nyoye ko misri ah atala je misri joni biche ni anya dara hera kabli fo fo hakli ma khamiri ala e hakli do de aw ma fante bakayi Adam and Demana. What nine year we are? I'm a bummer known play. When you bully play son and a hair for a lamb or laugh. Memisri, Chayale, Hera Bana. Auntie, you know, you're a family, a podona. You're not Angata or Misri, who is a fruity. Can't touch you. Auntie, enjoy a follow. Oh, Angasaka, need Misri, put a change. Corolla, be much nude, Angasaka. A fɔ ko dɔ dɔ ye ka bɔ hɛrɛ la k'i kari masi ba la i ta bɛka ka tiɲɛ n ti n kɔ filɛ bilen o ye ko dɔ ye a ye lamɛn ni hakili ye han walahi ko dɔnna k'an k'i jɔ yan fɔlɔ bamanan tile jara selila tile ye o tuma na bamanan tile don a ma tɛmɛ koyi minnu tun ye bamananw ye olu de ye bi misiritigiw ye o tuma na sisan wa pa an ti misiri ko dabila an ka segin kɔmɔso ni boliso ma a hali bi a jɔcogo bɛ mɔgɔw kɔnɔ.
Abe
yana bɛ ka tunu.
I'm sorry.